Kei te whakakorengia, te tari tamaiti taiohi whānau, kia tūai he manatū hou a te rātou, arā he manatū mō ngā tamariki whakarairai. Ka tū te minita I ngā take whakahiato ora a Anne Tolley, hei minita o te manatū hou nei. Hioi, tokomaha kāre e ratāna ki te ingoa manatū tamariki whakarairai. Hioi, hei tā te kāwanatanga kei roto I tērā ingoa te whakaaro ko te oranga o ngā tamariki, te aronga nui, te mea nui. Nā whai anō pea, kua hoa tū te ingoa Māori, Oranga Tamariki ki te mana tū hou nei. Hei te mana mo o paenga whāwhā a te rātau timata ai te mahi a taua mana tū hou.